Atwima Nwabiagya South about to pursue so ewo asante mantem a yenye ntie se suku ahodo holom no dodo no a enko yie sa se bia suku no ewo mu no basa pa enam so amasese nkoda no dodo no na sese de akwa kwese wuo afidie e na yesum e na eda honom a etwen wonom wo de no eto nchen a wo chese mo bambo enye enu nti ama awudisam ene abonefosam so e dɔso papa papa ewo honom
mpanimfoɔ ehu sɛ asukuu dan ankwadaa ɛkɔtena mu no asunsu mfidie nti mmarahyɛ badwani ne kuropɔn no akrakyepani a wɔnom ɛwɔ mpasua yi so ɛde wɔn amrɛ mu mmirika akɔ bɛyɛ kosumi amammerɛ atwa homa mu ama wɔnom ama kwan sɛ wɔnhyɛseɛ ɛnsi sukuu dan a ɛwɔ mu adampɔn nsia ɛde ama wɔnom ɛboakwa macro basic school ne ɛboakwa agogo ma primary school a kyerɛ sɛ obiara anya ne so ne ne deɛ na ɛno ne wɔka sɛ police station so wɔnom ɛsi bi ɛwɔ wɔnom ɛwɔ sɛ pase ya wo susu sɛ police station yi kora bɛboa ama bɔnefo sam bebreba a ɛto ase te no wɔtumi ɛto ase ɛwɔ pom hɔ mmarahyɛ badwani ɛde ma Atwima Nwabiagya abatoɔ mpasua so ɔnumanyamfoɔ Emmanuel agyei anhwere ɛkyerɛ mu ɛde to dwa sɛ wɔhunu sɛ kuropɔn no wɔnom ɛwɔ ahohiahia wɔ nneɛma bebree mu nanso nkakra nkakra akokɔ ɔbɛnom nsuo wɔnom bɛhwɛ sɛ mpuntu nnwuma bɛkɔ so a akɔ so na ama obiara nso anya ne so ɛne ne deɛ
ɛnyɛ sɛ bia abatoɔ nti anaa For the past 3.5 years, I have been I the challenge economy I inherited. You know, a juma yet didn't know how to solve that situation. I've been seeing that in the Fourth Republic because almost every community, every place, we have the footprint of our land could for other. And then yeah, yes, we can't be as I want to idea. And yes, I want to turn your trouble. I'm for trouble at the master. Baba moon eventually share no more indeed. Yes, we are. You were infrastructure deficit. Yeah, well, social amenities deficit. And no, I in admire yet me two sana mono. Me bad fear be a majima home, my problem, near who says a passe. I didn't hear mupa any police, young ending, but you trust some, and I can convince them across the wire. I know Kumano. And he, yes, a police station where I am, you said, those citizens, it'll be in the bad.
UTV Kasia Manansu, who your boy Eddie Pinukrupon, Cratch a penny, on Munyam for Michael, Amwa, a Wuku, and my dear, the Sre, Eto, a Domino, Nina, and Muse.
Across the municipality, there is not a single community of Mampeni now, Kohoma, or Yagim Wosso. Minim said, a book of arrest in December. Now, virtually every community, the president has his signature in every community. Among Goswana, among Tama, Beginachi. Na yenge nseye iya. Akwai eni adia seye ehaye. Eno ni esra mamfo se. Ejima diye no. Ye tuwe nyele yina within 4 years hii. Eto mingi amu tremaye. Akwa anu yegusu yebi. Ten rules no. Nse nyame ya adumno. Omo taye chi. Se derebi ya uye renua. Nse yebe ye. Ama enu suwe wye mudiye.